Yes.
Go down your body position. On the side.
Open, 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 open